Molweni mabukela emakhaya lo ulapha phambi kwenu nguoviwe epheteni udlamini uzizi utshama kasitshato ufakade inkqubo yethu ukutya kwendlebe apha ndihleli nomfo wangapha eqonce ezwelitsha former prop yase Hector usukela ngo-2013 uyotsho ngo-2016 khawuzibulisele bhuti
awethu ufan nketho kunxakhona udulinzamo ndisukele eqonce ke
okay. Namhlanje ke kwinkqubo yethu sizawuthi sincokolwe ngeento ezimbini. Okokuqala, sifuna ke sincokole ngeResdig. Okwesibini, sibuye sithethe ngeVarsity Shield nokunyuselwa ke komadibazi. iResdig iyaqala kule veki sangena kuyo. Uthini wena imbono yakho ngeResdig yakulo nyaka?
Hayi akho nto ngako ura ngaphandle nje kolindela umgangatho onyukileyo uyabona umgangatho lezinto sesiwuxhonyiwe kakhulu kodwa ke siyayazi nyaka nanyaka sesithemba uba uza kuphinda xhome futhi silindele lukhulu ke nakwiintshatsheli zeResdig kule minyaka mibini mithathu idlulileyo ibihle nje ihamba nayo oko silindele lukhulu ke amahlaza bethe ntsho kwi-blues siyayazi ke nabanye ke bazawube bejonga amaqela abo kodwa ke siyayazi uba silindele umgangatho abemkhulu ungayeke le nto yoba iblues zithathe into mane ngathi azidlali ingasibakhona noko iqela
engathi umgangatho apha ke kule nto yeResdig ndichonge abantu abathathu endifuna ke sithethe ngabo kwinkqubo yethu yanamhlanje owokuqala ndifuna sithethe ngoBen obedlalela iLaboria ngoku kwiSouth Point Pointers ungumqeqeshi phana sibuye sithethe ngomqeqeshi weLaboria uOdwa Ncaku sithethe ke nangezanathu ke umqeqeshi wayo omtsha ngoku kuthiwa nguUmna uthini wena ngalo mfo wakwaseNkosi Ncaphayi uBen abamazini
uzawuba nako unifunda bona zama univalavala kodwa ke siyayazi iplayer iye noko akuthiwa uba mhlawumbi ipleya uba mayityenga elicepha uzawutyenga elicepha oko iyakwazi noko ukucinga ijikanje kodwa ke ya singalumka nje
kancinci okay bendike ndadlwanondlebe nomqeqeshi lo welaboria odwa malunga nale nto uthi naye uba utshintshile ke indlela azadlala ngayo uzaza ngendlela entsha uthi xa ebiza ke the World League ke so uzaza nale ndlela intsha umqeqeshi apha ndingathi ngoyena ophantsi koxinzelelo kulo nyaka ngoba kulo nyaka lona iteam ewinileyo le izawuthi ithorishe ke ngoku mosiyazi Laboria the past 3 years iwine kabini ngoku ke eyona nyaka ubalulekileyo ngulo wena uthini ke ngalo mqeqeshi weLaboria uOdo ngoba iLaboria uyithathe usukela ngo-2016 ibethwa ngamaqela onke kwiResdig ngo-2017 baphela bengunumber 4 ngo-2018 bayithatha ngo-2019 bayithatha
ndithi hayi makangoyiki uOdo uOdo uyanazi ihlobo nidlala ngalo ke asuqala ngokujika izinto wayethula nokuthi makaphole nje kumqeqeshi kodwa ke ndithela ukuthi uba makangoyiki kakhulu ngoba noko ingathi ndiyinikiwe le niyiphiwe le kuthiwa ikhona ke into ebendike ndayibona ethi singabanye intliziyo yethu siyiphethe ngesandla ibhola ke le rugby hamba kaphole ngenza nikhulu gqithi
okay eyona ndaba ngoku ezisezindlebeni zabantu ngumqeqeshi lona wezanathu uUmna Tokwe umfo bedlala ke phaya eSterling eyilok edlala ke nakwizanathu ngokuyithathile umtshini kuye ngoku nguye ozawube engumqeqeshi wezanathu uthini wena ngalo mfo naliqela lakhe
uUmna xa sethetha into zenyani ura noko ndicinga uba noko uyiphethe le nto mdlalo wombhoxo uyabona unalo ulwazi uyabona tsho ukuthi ke kubone xa ufika entweni into uyilambele ungenza nantoni na ukuyifumana kana anungela mikholela ba umuntu ufuneka simjongele phansi xa eqala ba umqekezwe ngoba ufuna ukuthi ubhalise igama lakhe ezincwadi. So ndiyafuna silunge sijonge simjonge ba uzawuzana ntoni ngoba ke umuntu angathatha intambo zokuqeqesha utsho ukuthi kunento anayo okanye anengcangaleyo ngeli qembu ayibonayo uba noba nokufuna ulungisa nalapha napha uyabo tsho ukuthi masimjonge
hayi ke kuhle makeke singene kwinkqubo yethu yesibini sikhe sigxininisa apha kulo mcimbi wewaster shield iindaba ezimandi mani zithe zasifikela sikuhleli sava kwathiwa iqela lethu imadibazi lithe laphinda labuyela kwi-varsity cup uziva njani wena
mhlobo wam ndiyavuya kodwa ke ndiyafuna ukuthi wena ndixanguthi zimbini namacala ndiyavuya kwelinye icala ndiyavuya kakhulu ngoba kaloku noko bekufane uba sidlale apha fanuba sidlala kumgangatho phezulu noko ngenxa yomgangatho ke wesikolo sethu uyabona intle into abayenzileyo funeka sincome futhi singababukeli kodwa kwelinye icala ndinayo indawo ethi sinako ukusilela ke kodwa ngehlobo lomgangatho wethu umgangatho wethu andiboni uphumelela kakhulu kwi-varsity cup xa sesithetha into zinyani sijonge umgangatho
wethu
siyazidinga sawudinga abantu uyabona sisebenze manje sikhangele nabantu sihambele sivalapho nalapho uyabona andiyazi ukucinga njani
nam ke ndize neyam imbono kule nto uthetha ngayo xa ndijongile noko iqela eli lemadibazi noko sinako apho ungathi sikhona apho shota khona and eyona nto ke bafuneke abaqeqeshi bathi bayenze bajonge uba kuphi apho sishota khona kakhulu khona xa ndilibukelela qela ndiqomba hayi kodwa ezalok xa ndizibukele mna azoloku bendiqomba babe nomqeqeshi benokhe ndizidlalise kodwa ke umntu ke erabhini uba nayo ke afanise kuba une-bad game yayo une-good game mhlawumbi mna ndandibabukele ingeyomini yabo kodwa ndiyakhala kodwa napha ku-10 kodwa ke nento ethi uye uqaphele umntu uye athi xa enikwe indima because ngoku mosinguye umkhokeli usenokwenzeka laa nto yobukhokeli mhlawumbi kuye emagxeni andifuni ukhe ndimgxeke kakhulu naye usenokwenzeka yiloo nto kodwa ke siyadinga ukhe sithi sijonge ii-players
ewe unyanisile le nto uthetha i-fly half yethu noko ewe ikhona noko unawo umdlalo uyabona ukuba uba uyakhumbula ngosasidlala nabafowabo basenatal i-KZN kukutsho noko wayenako ukusebenza kakhulu uyabona kwakhona ukusilela ngoku sidlala ke ngoku nebakhaya
bethu
uyabona tsho ukuthi nalaa nto ke xa niko ixanduva loba ukhokhela itim uyabona uzama ngandlela zonke kodwa ke bakhona laa nto ikubambezelayo ngoba uthwele itim unzima uthwele itim uyabona ngaphandle nje kwaloo nto noko unyanisile amgangatho wethu akakaxhumi ingathi siyipapa ezama udibana qha ayididibana yebo sisidudu sidikidiki le nto
siyenzayo
ayikabikho shushu uyabo udikidiki
ngoku abafana basekapa i-CPUT newusu baleqa ibe ngabo iqela lesibini elizawungena kwintontoni kwi-varsity cup sidlalile newusu yasibetha iwusu yadlala ne-UKZN yabethwa thina sayibetha i-UKZN uthini ngaloo nto wena
itriki le nto gqithi inako
ukundithibazisa
inako ukundithibazisa andiyazi uba ndizawuthi kwenzeke ntoni uba sibethe iqembu sibethwe thina liqembu but ela qembu lona likwazi ubetha iqethini so ndinako ukuthi hayi mana yabona once senze ezo nto liza sibethe ela qembu lasekapa ebuhlungu ke into enzekayo kunyaka ophelayo satshona namhlanje sebuhlungu nangoku samka singathandanga
ebaleniona
sicinga siyayithatha into nantsi into sayiphiwa kanti sijingisele inqathe emlonyeni alizofakwa lizawujika kodwa ke hayi makhe sijonge
manje
kodwa ela qembu lasekapa ndafuna silibethe mna.
kule minyaka mibini ndibukele iMatebazi iKwiVarsity Cup iKwiVarsity Shiqebe ndithenda chonga abafo ababini endifuna ke nje ke sithi qabaqaba ngabo lo mfo wangapha eQonce le nip le yeCommando lo mfo waseQonce ufoka kaNgcokovana uJwarha wayengumkhokheli ke kulonyaka kuphelele ndizivile bekuthiwa bekho wonzakala ngoba eqala isizini la mfo noko ngamava wakhe osuka kwiVarsity Cup udlala nakwi-EP under 19 uyotsho ngoku kwiVarsity Shield ndimbonile kule minyaka mibini eyi uba noko izinga lakhe liphezulu and kuzawufumelana kulo nyaka uzayo akhe aphinde alinyuse kakhulu uthini wena ngaye xa umbukele nje
aya ujwasa uvuthiwe ura ngaba bantu sithi isi-impact players iyabonakala indawo yabo iyabonakala indawo yabo kwiqembu ayingobantu nje imingqusho echoleyo abaya iyabonakala ujwasa uzayo futhi phambili ura seza player wona funeka zinuke ithuba uyabona zithathwe
kezithi zinyuke nje kakhulu omnye umfo ke ndifuna ke sithi qabaqaba ngaye le lighthani incinci kuthiwa nguKyle imidlala uyakhumbula kulo nyaka kupheleyo wayengu-15 weSouth Point hlaba ungxizi kumntu wonke engxizi team yonke pha wabonwa ke ngumqeqeshi lona weMatebazi wamchonga wamfaka kwiqela lakhe noko ndithe ndambukela kule sizini ayingumntu ingathi mhlawumbi uyaqala udlala iVarsity ingathi umntu wekhe wayidlala ngaphambili noko unawo ngathi unamavana kancinci uthini wena ngayo
ngoma ba umqeqeshi weMatebazi ekwazi ukuchonga ndabona nakwiBlues ukhona emplebe ezifuna kakhulu
uAli upha
uyayibona loo nto tsho ukuthi intle into yoba ujonge uqala apho ujonge phambi oba uye ngaphandle uyebo otherwise le nto ihlobo adlala ngalo laa mfo lo uKyle ne iyabonisa uba hayi noko umqeqeshi weMatebazi usezawuthatha ngoba kaloku umthathile iplay xa ifika uba yenza le nto ilindelekileyo uba mayenze wadlala futhi ngathi abebedlala kusunday league abanye
abakadiaona
uyabona bakwamanye amaqembu ke anothawa lapha esikolweni umzekelo kodwa ke hayi ungenile ayi mna xa ndicinga ungenile ke
Okay ke phambi koba siqoshelise nje inkqubo yethu benifuna ke sincokole kabafana bangapha emakhani
elayicela kuthiwa yi-Roots ndithi ndoyibukela mani ndiqombe aba
ndingathi akho badlali okanye akho mqeqeshi okanye kwenzeka ntoni andiyazi uthini wena
akho mqeqeshi akho mdlali andiboni into mna into endicebisayo mna mababuyisele kusandeni la elaqembu laseRoots khe khona endifuna uyijonga xa inepho kusunday league and futhi kufumaniseke phaa mabanyuke uba banganyuka nabo and iBlues ndithi masifumane ne-pre-season match
ne-Roots uthi noko zingazikhelela
noyenzeka phaa mhlobam imbi ndiyacinga uba mna funele khe bayijonge laa nto yalaa qembu ekhe bayicinga okokutsha ngoba icacile eli icephe bazamisa ngalo
phambi koba siyiqukumbele bendikhe ndakhe ndafunda apha uba ndiyava kuthiwa ingathi lo mfo wangapha eQonce ngathi kuyathethwa ngayo uba anganikwa isikipa samabhokobhoko aphelele fasi ndiyava ngoku ngapha ngoJuni bazawube bedlala laa midlalo yabo uthini wena ke ngalo mfo namabhokobhoko nje imbono yakho uya ngoJuni unoba ucinga izawuba liqela linjani
mhlobo wam aphelele fasi sisibhobhoko asizobe sizulisela loo nto futhi noba ebengenomnyaka ophelayo sisibhobhoko qha ke siyayazi ke funeka qale siyijonge le nto iplayer uyabona qale kujonge ke nabadlali bethu baphesheya uyabona nabo ke siyaqonda bahlambi izawuba nkulu into abazawuza nayo kodwa ke bayathanda usilela umntu
xaikhona
into erong enjalo umntu ayephesheya xa ibuya kasadlalelahlobo edlale ngalo kanti ndinxaye ke kanti thini xa sikusa phesheya sithi uyothatha iskipu
ubuye
naso naso ukuthi uzotshe isitim lento ufundile uyabo kodwa ke silindele lokhulu bro silindele kakhulu sizandazi
kuwe ngilindele hayi nam nithi xa ndiva ndiva kamandi ngoba kaloku lo kafasi ngumuntu endimaziyo nokho ndandikhe ndadlala naye ke kwi-hockey not kwi-rugby ke kodwa ke ngumfo ndithi ndomjonga osebenza kakhulu and ndingavuya kakhulu uba bangaze bamchonge adlale kwamabhokobhoko nalo ke iqela eli lamabhokobhoko umgangatho selimxhomile ingazikhe ke nalo lithi xa liyo dibana la maqela ngokungojoni lingamhlisi kakhulu umgangatho kodwa ke mandibulele man ngexesha lakho ngoza apha kwinkqubo yethu ukutya kwendlebe sawuphinda sidibane noko ndiyathemba uba sakhe sibize namanye amadoda akhe sigxininise ke sincokole ngalento yerugby noko mandibulele kakhulu kuwe ndibulele ke nakwababukeli aba bathe bathatha ixesha labo bayeke into zabo babukele ndibulela kakhulu kuni ningadinwa nihlale nibukela sizaniphathela size nabanye abadlali noku wena kulo nyaka into yethu yokutya kwendlebe asizugxinisa kwerugby kuphela sizathi nange-netball isoka nange-cricket mandibulele kakhulu ii-episodes zethu nazifumana kuYouTube i-channel yona kaYouTube nguLubra Pictures na ninalapha kum ke kwi-handles zam uviwe phetheni kuFacebook kuura phetheni kuInstagram mandinikele kuncedisi wam
kuFacebook nafumana pha awethungethe i-handle yam ziyathanda uba live kuuviwe njengokuba etshilo kodwa ke uyandithege kuFacebook kuInstagram awuyizingethe AWEZY Ngethe kuTwitter awethu_Ngethe